Hei tā, te minita I ngā take tamariki, hei tā Kelvin Davis, mā te whakapai ake I ngā ratonga o Oranga Tamariki. Ka mimiti haere te kaha o ngā rangatahi ki te takahi ture, o tira ki te whakararuraru I ngā whakahaere I roto I ngā whare o Oranga Tamariki. Engari, hei tā te apitihana, he aha hoki. Kei te whakatū te kāwanatanga I ngā whare āhuru o rangatahi hou e rua, mō ngā rangatahi kua tino taka ki te he. Toru tekau ngā rangatahi raru nui ka mai moatia ki roto ki e nei whare. E whai ana te pānui tanga mai o e nei whare hou nei I te maha o ngā raruraru I roto I ngā whakahaere a o rangatamariki. Pēnei ngā rangatahi I piki nei ki te tua nui, ki te porotehi, me ngā kaimahi e aki aki ana I ngā rangatahi kia whawhai rātou kia rātou anō. Hei tā te apitihana, kāre rātou e tino mārama ana ki te ngako o tēnei kaupapa. Nā te mea, kāore he tai mokamoka.
Serious penalties there already that aren't being used. We've seen a doubling of retail crime and we've seen youth prosecutions down 10%. The government's not using the remedies that it already has available.
More importantly, we've got to make sure that people who are in the facilities have the skills, the resources to do the job. And we need to make sure that, as I say, our model of care is meeting the needs of the young people.